ni ingane zethu zithuka inhlamba because of you. Uthi uyaphuma ngala uzumshana. Futhi musonanoko, musonanoko. Ey, inhlamba ezizwa engomeni ingane. Nifike nepiano lanihlula futhi manje hambani. Ngitsangiswa kumele le ndaba bafowethu. Ngikhulumele nami asebe badala nesengumlomo wabo ku industry ngoba nami ngizelwe mina ngizelwe ikhulu ngizelwe abantu abashaya ngisho idombolo ngizelwe ku industry ngizelwe. Sacela ukuthi manifika ne genre yo music noma nifika nalo music wenu waphesheya noma nifika noma nifika nalo hlobo lo music waphesheya nifike ne piano mase kuphashile konke lokho sicela nihambe kahle nakho ningabe senithi no number 1 manikeeper yekanje lonto uma siphashile into ayiphumi. One side. Siyawazi umusic ithini igqomo siyalazi elakudala. Ni-commercial siyayazi yakudala i-deep house nathi sakhona namanje. Igqomo i-commercial i-deep house isakhona nangoku. Siyacela ukuthi whenever you guys want to include enye igenre la emusic in kababa eSouth Africa siyacela ukuthi uma isiphashile emasi masemqamba manga nithi isawu number 1 masemqamba manga mase sekuphashela kubuye eceleni one side siqhubeke sina neindustry siqhubeke neqomlethi siqhubeke necommercial siqhubeke ne deep house masana uqambani manga nithi no number 1 ningasebona o number 1 ihip hop masinhlulile inhlulile manihlulwe is Africa leso sinhlulile manihlule masenhlulekile nje dedani ayidede nisifikele namapiano kokuqala na wanhlule nolunqamba manga sekule industry sekuyaconywa akusa whoever that is wants to learn ku industry now he's not learning. People who wants to learn, people who are willing to learn, people who are looking up to us bashana ngamakhanda, they are asking themselves kanje what are we learning guys babhizi bayaxhomelana babhizi bathi bona ba number 1 in the world babhizi bathi but hey bafethu yekani lento le doesn't work ayisebenzi lento ayisebenzi bafethu why ungashoyo ukuthi u number 1 why ungasichumelanga ukuthi u best selling usafika why bafethu don't do that manga ningathi mase nimnandi mase lo nitshela abantu ukuthi no number bani no best selling bani yena nintsempu kunobani yekani lento ayisebenzi ngeke izikuthandise nabantu lento le ayithandisani namuntu. Ayikaze nje akekho umuntu oseke wadayisa kakhulu ngokuthi aqamba manga ngokuthi udayisa iplatinum engalidayisanga. Akekho umuntu owadayiwa wathandwa abantu ngokuthi athi uyi best selling ebeqamba manga engasasiyona. Ngisi nje angilikhulume leliphuzu lifuna ukuthi futhi libe nomuntu oyedwa onjengami ozolikhuluma. Ngizolikhuluma futhi. Bafethu uma senifikile nama genre enu nasifika sinegqomu sinecommercial sine deep house mase nihlulekile phumana idede idede labanye mase nomqamba manga nethi nama best selling ningase siwona kunini sagcina ukuze KZN kunini sagcina ukuze iartist lase KZN nalo lisixhomela sagcina nini ukuzwa nje iartist lase KZN nama best selling andine best selling international mina sikuni insayidini ukuza nje umuntu wase KZN uBabes Wodumo noMampintsha bakhiphile album they were number 1 both of them number 1 for weeks ebafethu ubani okwakubungaza lokho ubani okwakubungaza yini sokusizwa ngegoli yini kwenze kanjani best selling international hey nina man hey. Industry mhlaba ama mafia lona bafethu industry ama mafia len industry egebengu lena bafethu music uswenzela igebengu thina swenzela igebengu ukuthi idance senzela igebengu ukuthi ipolice ikhanda music swenzela phethu ogabadia ukuthi bahlale phansi ba relax asicomelani thina mfethu asiyenzi lonto leyo thina music swenzela olova thina swenzela ama cherry swenzela ama thekini swenzela abantu abathanda ifani asicomelani futhi musa ufuna ukucoma hamba musa sosuthi imali ama fans akho hamba musa ukuqamba manje ukuthi ibest selling futhi Ha bafethu masana lo ni sicambela amanga la bafethu. Masana uyenza into enenza. Esiqambela amanga la. Kunini kokuqala kwafika imina ngingithenga ukuthi ngiyaphuma endlini ngizomshana nami uthi umshana nami hey abantu balimsulu kabantu kanoko. Ngithi mina ya uthini? Uthi suna noko. Ngithe wena umshana nami uye wena uyizwe le nto leyo. Uthi ngomeni malume. Ngithe futhi ekwena man. Ngiyabona ukuthi ngithuka umuntu wrong kufanele ngabe ngisho kulaba bafana laba abakhiphi ngoma eyithukisa inhlamba engaka einganeni zethu kubashana bethu kufanele ngabe ngithuka bafana ngabe ngithuka nina nabafana nina nikhombisa ukuba bafana nina nikhombisa ukuba bafana nikhombisa ukuba bafana ingane zethu yithuka inhlamba because of you uthi uyaphuma ngala uzumshana futhi usunanoko ey inhlamba ezizwa engomeni ingane nifike nepiano lanihlula futhi manje hambani umusic ubuyele ezandleni zobaba mzobaba umbuyele umusic sibuyisele ezandleni zomkhulu sicela ukuthi sibuyisele emuva ngishilo ngathi bayahluleka ukuhandlisha sicela umusic ubuyele ku Brazil Oskido ubuyele ku Bratira umusic ongcono ubuyele ku wonke ama Grootman sicela ukuthi umusic ubuyele ku Grootman ngoba umusic muyekelela nina nikhipha amasimbe engoma niyathuka ingane zinifundisa ngifaka inhlamba engomeni ingane zizenza noma yini anihloniphi kwanina niyachoma kwanina niyapeta nje kwanina niyapeta ni soft ayikho into etheni ngani niloku nisichomela kuphela yey man sukani ku industry music awasise ubuyisele kokhokho manje awubuyele emuva hayibo sishiye negqom lethu sishiye necommercial sishiye ne deep hambani nihlulile yeka nokuchoma manje seku right siyabona ukuthi nihlulekile Masana lo ngiqhubeka nithi nama best selling into engasenzeki. Ayisenzeki leyo nto leyo. Soze phinde yenzeke futhi. Siyawuvala umusic namhlanje lo othukisa izingane umshana amuthuka inhlamba namhlanje ngenxa yenu nina abafana. Yekani umusic. Inyathele iyaphuma ngo September. Inyathele iyaphuma nizoza ukuthi ngihlobone umculo le. Hayi lento eninenzayo le lekani irelizana umusic ukuthula umlomo okungcono. Yekukuchoma. Ngoba kusayicala kwalona iqalele ukuqala ukuthi ingane yami ithuka inhlamba ngenxa yakho. Iqalele sibili ukuthi niyachoma ngemali yama fans in. Niyachoma ngama sales ama fans and appreciate nithukana nodwa. Out. Seku right manje. Hambani.